Unaweza amini story. Niko na deni yake anaishi Ukambani. Sasa ameniambia.
Eh? Sijui.
Nisaidie tu, niombe.
Nisaidie aje.
Uniombe. Nasikia kuna vitu zinatembea kwa tumbo. Nisaidie.
Let's take a journalist. Let's take a journalist. Let's take a journalist. And you're going to be a member.